Yeah, this is for Mikey, Natasha. Yeah, it's a shanty roy, Natasha. Mba kwenye ni chamu kwasha, kinori bisa nifenda kushusha. Jiwe wana nifenda kuchita, greta, ne wanya dem. Wana nipinda mponto, kume mshonga mema konto.
Yeah, this is for Mikey.